ternayo tama ego abura iturturinay waha iternayo tama ego abura iturturinay darachadi naftayray dadkan tay ta turtay dadigu dareele tadina ftiday hoy dadkan tay ka doortay dadigu dareele waxa jira walaal idan li taawga waxa jira walaal